abakosoma benguza abagamba nti nungi zakendeza nswera tebalaba nswera guno omuka nago tebakyaguwulira kwegamba nungi era kasoobeera n'amazzi n'obanga ogiyonja bulungi nnyo 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 sato nungi esinga na bino ebbumba ze tugula zino tetwala amazzi agali awo nti mangi mazzi matini okugiyonja katono